Na abrantie yin sen sen mwa yoko chile mwa efye nsonwe ena abrantie bin suso edi ya fufuro kwa be shimu se sa abrantie ya kwa ta shene se onko de efyase efye nsonwe abrantie ayi onu su de fufuro abe ya fene blind Bulgaria onu su de fufuro abe shimu se abrantie ya dia omu shasa omu men yini enfi efyase debiara da ya dia waman enka efyase wo efise ebre bi enche mwa onu su na ojare ena abrantie ebe chana deja ɛde akopie mu ɛwɔ social media ɛno nso ɛbɛyɛ nsɛm de gyaa ɛne nti mebisa wo sɛ mepatwɔ ɛyɛ wo ɛno bi yɛ saa kɛbɛyɛ wo daa naa mepatwɔ ɛma ɔwerɛ mfi sɛ wode wo comment papa ansa ne ɛbɛkɔ akɔhwɛ video no ɛma ɔwerɛ mfi sɛ wode wo comment ɛna afei wo light ɛna afei wode woapia hyɛ ama afoforɔ so ɛhu ne ɛkɔ nti mepatwɔ yɛnkɔ ɛne nkɔtie nsɛm a blind Bulgaria ɛde to dwa no
wobɛtua one cd ɛde ama Dominic Say, I'm a Saska, we said, Omoquia, Pinch, and Yapan, Yamimo, Sikan Shay. Yakupo, Mount ye da Yakupo, and ye dear Mawa Brabum da, because Anipan, Umpen, Crown, pay justice. We would ye, Musanko Fono, put yourself in my shoes. Say, Nipa, and you making say, Umwadi, and you won't know why I didn't say Umwadio, by Yapia, by nature, and I say, we are since the same tea, and I'm all near Fra. Not U dry, not Ubia Timmy Chow naked video. No, the amount bloggers. Court of competent jurisdiction. Every rule say Nipan and them 7 years. Who so quiet appeal?
Is the judgment not too harsh?
Oh, and yet too harsh. Oh, Momukas or Mukoya appeal in I. One, Nipa Sebi, or my dream, Yajuma.
Ah,
yeah, Sankofoni and I and Quasiafo. Oh, my stupid people. Oh, Momusa Mukoya appeal, I'm a domino. Oh, my and Quasiafo, oh, my team four. In the first place, oh, my check right now.
Hey!
Tell my Dominic, and you check me naked videos. Now, all the my bloggers, so I'm publishing the media, Nanya, Nippon, a woman, not a woman, a woman, media, not me, mammy, and a was feminine, a dear mammy, and a mammy woman, it's not me, the Nippa. Intimidia, not there should be no justice for me. And you're my bloggers, Sam.
About your work as a woman, some of the children. Wait, am I yet, yes, yes, as I see so, dear, the shower and young dinner, and find you near the Pirada. The patcho, high attention TV. Like it, ne pian share, na for comment for bra, na for ma na afufrosu enhu ne kwa. Me pa cha ma ren fi se, me tin adi amansan tia me akwesi mensa.